Basali, Basekelicha, Snestelosigne, Sululucha la Bastaleni, Sikuba, Ikubo, Siabastali, no Lucha, Lumyama, La Lapa, and South Africa, Sinekubo, Ezo Kubeka, Gomsa, Omashuma Bini, and a Skake. Apo sithi sifuna ukwenza lento sithi i-consumer boycott sithi abantu abamnyama mabayeke uthenga izinto zabelungu mabayeke uthenga ebelungwini mabathenge izinto zabantu abamnyama kanimameleni bantu bakuthi abelungu bayasithuka bathi sizimanki bathi sizimanki kodwa mihla nezolo isihlangu esinxibileyo impahla enxibileyo uthenge belungwini ngomhla we-26 ke apha kule nyanga imileyo kulo nyaka omileyo usuka igugu lethu sawube siqhuba inkqubo yovuselela abantu abamnyama abaleliyo balele mihla nezolo ibhizinesi zabantu abamnyama ziyatshona iibhizinesi zabelungu ziyaqhubeleka nanko umntakwethu apha uyacula unesidi zakhe ezikhona apha ufuna abantu bazothenga umculo wakhe kodwa abantu bayahamba bayemyuzika uyamazi umyuzika uba ungabani uyamazi umyuzika uba ungakabani sithi ke ngokuthina silutsha alapha eMzantsi Afrika sithi esisonka usithenga mihla nezolo uyasazi uba sithengwe ngubani senziwe ngubani ngubani yoxova loo ntlama yekabani loo ntlama sithi bantu bakuthi abantu mabaqale iinkqubo zokwenza isonka sabo abantu bayeke uyothenga isonka eShoprite uShoprite olawulwa ngumlungu umlungu onganikhathalelanga into yokubana apha ekhayelitsha abantwana abafuna ubheka esikolweni baya njani Shoprite akanamsebenzi nani uSpa akanamsebenzi nani ngoku sifuna uSpa noShoprite olawulwa ngabantu abamnyama sithenga izinto zabantu abamnyama by black and white arrogance. Abelungu e Camps Bay, bapholile. Abelungu e Constantia, bapholile. Kaloku wena uthenga isonka nempahla nomngqusho neteki nekepusi nehempe emlungwini. Sithi ke ngoku by black. Buy black and end in white arrogance. Siyalicela bahlali elikhwelo sithi ngomhla wamashumi mabini anesithandathu sabamba umngcelele osuka egugu lethu uyakutshona ekhayelitsha emakhaya apho sithi and i-social death yabantu abamnyama siyabuza ngoku sithi uCapitec ulawulwa ngubani u-FNB ulawulwa ngubani u-Elgas ulawulwa ngubani uSpa ulawulwa ngubani sibahlali sanuthenga izinto zakwaSpa uSpa olawulwa ngabelungu uNedbank esibhenkisha kuye olawulwa amabhulu masiqalene wethu uNedbank masimqaleni bahlali indlela esinothi siqale ngaye uNedbank wethu kuthatha imali yethu yonke sikhuphe kwaNedbank sithi yabo bahlali tanthatha nje igqwekubela lisithi libulela kumhlekazi omnyama oye wayibona into yokubana makasinike lithuba newasithethe nabantu bakuthi siyabulela kakhulu umhlekazi nge-26 kaMarch 2016 sabe siya eGugulethu simarcha from Gugulethu to Makaya sisithi as part and parcel of social development let's start and buy black and end the white arrogance sithi masithenge izinto zabantu abamnyama isonka ubisi umngqosho impahla thenga izinto zabantu abamnyama jabulela.
Thank you, buddy. Thank you. Thank you. Don't you have a rough, 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 rough,